This is Thaluso the poet, Africa, Intombi Nto. People must learn to hate, and if they learn to hate, they can be taught to love. For love comes more natural to the human heart than its opposite. If you want to make peace with your enemy, you have to work with your enemy. Then he becomes your partner. Washo kanjalo Nelson Rolihlahla Mandela okudabuka kweleqhunu eMzansi Afrika. Africa, when now uyintombi nto. Wemhlaba uzele, ukuzala ikuzelula amathambo. Mhlaba uzele shem, awubolanga amathumbu. Uzele o Europe, wazala o Asia, wazala o Middle East, wazala o South America. Wazala ngisho waze wazala lentokazi intombi nto uAfrika. Exabanisa insizwa, Africa, ufana ncamashile intombi nto, uyisibuko somhlaba. Unyathela ngabantwana, bakufuna phansi phezulu, zigcine. Thobeka, bekezela ntombi yami, ubude abuphanga, uyeza umkhwenyana. Africa a virgin girl, together yes we can. Washo kanjalo umongameli wokuqala omnyama waseMelika yena ongodabuka kwele Kenya. Kube uyazibona Afrika ubuhle bakho, ntombi nto, koma kahle, koma ngegugu. Ungezwa ngabantu abathi induku enhle igawulwa ezizweni. Wena zona mina ngisithi ukhuni olungazukayo kaluthezwa. Ngoba uzolutheza mesuthu yalubasa bese kuphuma ufezela. Africa uyintombi nto. Africa wena uyintombi nto, bakhona abakudinga phansi phezulu, befuna ukukubamba amaphuthako, bathi ubuhle bentombi abusho lutho nxa engaziphethe kahle, ziphathe kahle ntombi, zibambe, zibuthe, ziqoqe, ungabanaki oamnoni, bale uhleka. Ungaqoma kahle uyobe uqande indlela for izizukulwane zakho, paving the way for the next generations. Ibala elimnyama lihle ukwedlula elimhlophe, likhaliphile njalo. Ake uzwe iphupho likankosi uDavid Martin Luther wesibili. I've got a dream that one day I won't be judged by the color of my skin, but the content of my character. Ungabanaki abeza bephethe imbhalo, beza bephethe imbhalo basidukisa. Bathi yona ndlela le okumele siphile ngayo. Salala ngenxeba sathi sikubonile, besicuthacutha besicutha umnotho wethu. Ngathi ngithi ngiyazama, ngithi ngiyakhuluma kwathiwa, Thula, mangasike saqabana labo nje solamba. Bebeza ngani nsuti kathi mina ngizibulawela indlala kanye nokulamba. Africa, unothe phansi laphezulu komhlaba. Basifica sibhukutsha siziba sinye namankazana kungekho kuhlangulana. Sisidla mgane omunye kungekho kuthelela namkhuhlane. Africa, wena uyintombi nto. Africa, ziphathe kahle. Ziphathe okwegugu, ntombi yami. Africa, wena uyintombi nto, ngakho ngithi bonke abazayo, kabahlehle, 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 phela lo ngumuntu womuntu wena, wena ungumuntu wabantu, lalela lapha ntombi nto, mina sengike ngambona umkhwenyana, akakho mude kangako, ngoba phela sengike ngathunywa ukuthi ke ngihambise i-love letter, kodwa ngenxa yokungezwa bami, ngayivula, umkhwenyana uyeza, uhlala sengani ucimezile, kodwa kibo bacebile, ungaqoma kahle uyobe uyokhomba ngophakathi, ziyokubonga izizukulwane zakho, ziphathe kahle ntombi nto. Africa, koma kahle, koma ekhaya, koma eAfrika. Africa, wena usawuhamba umhlanga, usawuphatha umhlanga. Africa, wena usangena emzilweni, ziphathe kahle. Africa, koma ekhaya, koma eAfrika. Hlezi amazwi ami ashaye edwaleni ngoba ngingengubani. Because those with power have no vision, those with vision have no power. Africa, abashana bakho bakhaliphile. Sengikhuluma ngo Nelson Mandela, o Joshua Nkomo, o Lucky Dube, o Joseph Shabalala, o Patrice Lumumba, o Barack Obama, o Julius Malema. Ngisho no Thaluso the poet. Lenkondlo ibhalwe ngu Thaluso the poet, lo kuMenzi KingYellow. Maqede yahaywa ngu Thaluso the poet. Thaluso the poet.